Amen.
Amen.
As
well, a prom and Wednesday, Umama way to Umama, Umatican, is all full of Lama, and what you live, Mama way to Mahanbona, who thank it. So, Mana, in what he to, in what he got hope. Intetho yesihlanu kaYobi. Sithatha umqolo ka-25. Yemna ngiyazi ukuba umhlawuleli wami. Yemna ngiyazi okokubana ngaba umhlawuleli wami. Ngexesha lotata ethetha la mazwi. Uwathethiswa zizinto ebezihlela ngaphambili. Utata uJobi bazalwane bethu ufumene ubuhlungu ngoba ithi lencwadi banana bakaThixo uthe esahleli kwafika umntana wafike ebalisa ukuthi besisesidlweni uthi nabantakwethu uthi kwadilika indlu uthi safa kwasinda mna ukuze ndizakuxalela kuthiwa ke bonke benze loo nto wathomnye besolusile inkamela uthi ke ngoku kwafika abanye abantu bazithimba uthi kwashiyeka mna khona ukuze ndizokuxelela amanxangosi mabe khona kodwa ndimthanda kanye utata uJobi sekazifumana ezi zinto zibuhlungu kangaka nangexesha afunyanwa ngamathumba banana bakathixo ahlele thuthwini athi umama onjinguye ungamlathi nje nothixo wakho khona ukuze uphile amanxangosi mabe khona uze umlahle nothixo wakho uthi ke yena uthi uthela njengesidengaso umfazi ngoba ulindela uhleka uphelana uThixo amen xa lenkosi uthi ke ngoku ke mna uthi ke mna ndiyazi okokuba ngaba umhlawuleli wam uhleli umhlawuleli ukhe wahlala ngenye imini sefakiwe amadoda edikeni lomlilo uhlala lo mhlawuleli ngoba kuthiwa la madoda ifakele ukuthi athe ngoba engafuni ukunqula izithixo amen xa lenkosi malibe nabantu ngoku ke ngokathi sibahleli kwalitheseekhona pha edikeni lomlilo uthi waqaswa eliphindaphinde kwasikhayinxe uthi kodwa katsha noko uyafika ukumkani banana bakathixo uzoqoba uthi xa efika uyabona ukuthi la madoda awathe uthi besingafakanga uthi madoda mani na uthi le wesihlanu ingathi ukangela kuyekho yinyana womntu amen xa lenkosi ngoyekhona uthi ke ngoku ndiyazi okokuba ngaba mnamhlawuleli wam uhleli
umntanamhlawuleli
banana bakathixo ngumntu umhlawuleli ndingamfanekisa noyesu ngeli xesha uyesu asemnqamlezweni abethelelwayo amen xa lenkosi bakhona evuka uhlungu kodwa uthe ngeli xesha sekavuka ubuhlungu akakhangathi uyitata wakho uthixo athi babulale ngoba bayandibethelele emnqamlezweni into esuke wayenza usukwathi bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo amen xa lenkosi bakhona uthi ke mna ndiyazi okokuba ngaba umhlawuleli wam uhleli uyesu kristu inkosi yethu amen
aleluya
Oh, yeah.
Jesus.